Babbi Music, welcome.
Nakasi tiki kona rinzi konza kushikira mu quarantaine. So ni hoteli nari mazu kwibooking imisi ne mugabo no ndabishimira imana. Asante leo meni
pasi kunyingine. Kobera ndabona nawe yinjiye n'amashanse nkuko mwabivuze. Yinjiye mu Burundi pour la première fois.
Yeah.
Kandi niwe muntu wa mbere yinjiye quarantaine bayikuyeho. Cheza kama umebariki wa
mikono kipandisha. Cheza kama umebariki wa begu kipandisha.
Cheza kama umebariki wa
blessings.
Baby, follow me.
Follow me. Oh my God. Let your blessing follow me.
Abantu mwese Babbi Music nguyu nibwo bwa mbere ashitse ngaha. So mwitege hariyo projet tugomba gukora irikiraza. Deja twarayikoze ariko turashaka kuyira kuyiheza.
BTV Burundi presents B News. B News.
Yes, nkuko mubibona rero twageze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mercure Ndadaye aho twaje kwakira umuririmvyi Babbi Music. Babbi, turagwaika.
Ndabaramukije namwe.
Umeze neza?
Ndashima n'ukuri.
Karibu cyane iwanye Burundi.
Yaba ndashimye, murakoze.
Reka mbanze ndamutse Dr. Claude Gato.
Kankara waguhan.
Niaje.
Freshi.
Uko poa?
Poa sana bro.
Hey, last time umetuambia tukiwa kwenye kipindi ku BTV ukasema uko na kitu pamoja na Babbi Music. Yes. Nafikiri hivyo onye vyetu tuzoimenya vuba chana.
Lazima.
Kitu kipo. Babbi Music, karibu chane i Burundi.
Ebana, murakoze ndashimye n'ukuri ku Imana.
Ni jya mbere uje mu Burundi?
Ni jya jya mbere.
Byagenze gute?
Nkuko Dr. Claude avuze yabivuze kuri ku kiganiro cha BTV. Mm-hmm. Hari project dufitaniye twakoze twayitangwe nkiri hariya bisa biba ngombwa yuko mana kugira tuyimarire.
Wavukiye he canke kuki ari jya mbere ushitse mu Burundi?
Navukiye muri Congo, nkurira muri Tanzania, nja muri America.
Ego ni Babbi Music abaye umuririmvyi wa mbere ngaha mu Burundi. Novuga ati atahutse imbere yuko hafashwe ingingo yuko ibintu vy'ama quarantaine bivaho. Uyumva gute kwanza?
Ebana, mu bisanzwe naje nari na kasitike ko nari nzi ko nza gushikira mu quarantaine. So ni hoteli nari mazu kwibooking imisi ne mugabo no ndabishimira imana. Kumbure ni imana yamenye njye jyambere jyanje reke inzane tu indekure ni ryoherwe.
Nduhure n'amacungo ku munsi wa.
Si ntango kubona amacungo ku muri quarantine.
Yego, ariko kandi novuga ati uciuba n'uwa mbere twakiriye amateleviziyo urabona atandukanye n'amaradiyo navyo nyene wiyumva gute?
Ebana, ndabishimira ko ibintu nk'ibi n'ibintu bikomeye cyane kandi n'ibintu dukeneye muri industry y'umuziki ku Burundi kugira umuziki ku Burundi ugira hushika. Ibintu nk'ibi turabikeneye hama mweko amwitanze mukaza ndabashimiye gose.
Mbega ikikugenza mu Burundi ni cyahe uzomara igihe kingana gute?
Ndafise umwanya ukwiye hano, umwanya utari muto kabisa. Hari project nakoze na Dr. Cloud kuna ivuze yo project twayitangwe ngiri hari biba ngombwa ko nzanga kugira tuyimare.
Niyo ndirimbo igiye gukwirikira Surrender cyane?
Yeah.
Ariko kandi harakaririmbo waherukirako Cheza kama umebarikiwa.
Blessings.
Baby, follow me.
Ya ziriho nyinshi, ziriho nyinshi.
Nshaka kuducishiriza ko
gato. Ari nindi yo ya
for blessing. Yeah.
Oh ya usiku mekucha ndokuamka napiga magoti na kushukuru baba. Nazakara kwi.
Ashaka turirimbe hajya Cheza kama umebarikiwa. Change follow.
Cheza kama umebarikiwa na mikono kipandisha. Shake cheza kama umebarikiwa wa begu kipandisha.
Yes, I. Ego, twitegere ugishasha ryari?
Ebana, nkuko navuze naje ngari gukora kazi. So umwanya n'umwanya irashobora kuba next two weeks murashobora kubona ikorwa gishasha.
Dr. tukubonye ngaha uje kwakira umuririmvyi mugenziwe ni kubera mfite n'igikorwa canke?
Ego, bon, je veux nous mugenzi. hanyuma uyu kwanza no murundi wacu nsegeza kuza kumwakira hanyuma hariyo na projet turiko turakora kandi ndibaza yuko imana ibidufashijemo bizogenda neza cyane kobera ndabona nawe yinjiye n'amashanse nkuko mwabivuze yinjiye mu Burundi pour la première fois kandi niwe muntu wa mbere yinjiye quarantaine bayikuyeho
Dr. Claudi
so nikintu ivyo ni ibintu byerekana yuko projet izogenda neza n'imigisha iri imbere
Dr. Claude aba diaspora barakunda kukwizera turakuze muri koroka n'izindi ni kubera iki bakunda kukwizera cyane makorabo
je nibaza yuko novuga yuko petetere bashobora kuba bakunda akazi kanje bashobora kuba bakunda akazi kanje nico gituma baza bakandondera tugakorana yes
ego gira kajambo rero ubwiye bari ko baraturaba canke Babbi Music ko kumwe
so Babbi Music welcome you are welcome brother this your place man yeah man this your home brother you are welcome so abantu mwese Babbi Music nguyu nibwo bwa mbere ashitse ngaha so mwitege hariyo projet tugomba gukora irikiraza deja twarayikoze ariko turashaka kuyira kuyiheza
mbega ni mubidukundiye turi imbonesha kuri BTV ndibazera ko muzaza kuranchinga n'indirimbo yanyu ariko ni mushaka guhonja gatoyi akakolabo kanya uvuga a uyakavuga b
oya ibyo bizoza après ivyo
twiguhaye uko ni nkuko twa tuguhaye injya atamunyurimwe umva rero umva nzonda guhaye ama vocals ata beat biri umva injya zibuza umunyu rero rindira byose tubishye mu birungo
tutege rero kandi wewe ngo wahorogorana no gukora ama video ubu ni sawa
oya vraiment je ndabikora kabisa
umuririmvyi yitwa Papa Fololo ariko mwarakoranye na video
ego twarakoranye na video
ego cyane
muri Canada ari muri Canada
ego murakoze cyane rero reka tubayikaze tubifurize kugira ibihe byiza mu Burundi
banatwe turashimye murakoze mwakoze kutwakira ariko aradukurikirana bose murakoze
BTV Burundi presents B News